so Sarama ne muso dambe mane muso kaimbe bamako mbaka kene muso ne gipur muso ne minni dona be bamako Aliye nyena temasi nesogoya aliye lenyin temasi nyela goya Every day dressed like a queen In blue, red, yellow dresses Women in Bamako are beautiful
Oh, Malimuso, I miss your smile
When I hear your laughter Soro musola
Mali muso tamma chokani
Nema dan soro muloba ola
Farafina muso saraba ola
Nebe foli bila muso ye Oh muso ya Aku mafuba kachande Oh muso ya Awele keba manchanga Sebe ara e barabe monso bolu Chamana nya furuso muso Chamana tinya furuso muso Demana nya awoloba muso Demana tinya awoloba muso Mbana bau Fama bau ninalo mauni Banabato awoloba gani uladomba Every day they face their destiny Shirtless, barefoot, under the sun Women in Africa are strong
Oh, Farafina Muso, I miss your smile
I wanna hear your laugh I admire the courage you face your destiny with
Oh, Farafina Muso, I miss your smile
I wanna hear your laughter My inspiration is drawn from you can do I want it to be a tribute to you
Oh, Farafina Muso I miss your smile Mali Muso Tama Chokani Farafina Muso Sarabaula Mali muso tamma 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 chokani